munsi igenekezo rya gatandatu zo kwa gatanu turamutse duhimbaza munsi mpuzamakungu wahariwe abakora mu gisata cya laboratoire mu bisanzwe n'umunsi usanzwe uhimbazwa igenekezo rya 15 zo kwa kane mugabo twebwe hano mu Burundi twashimye kuwihimbaza kuri zino genekerezo yivanye n'izindi ntunga nteguru twari dufise imbere rero duhimbaje uno munsi tuhimbaje novuga yuko igisata cyacu turiko turabona yuko kiriko kiratera imbere hari aho kiriko kirava naho kiriko kiraja ego kubera aho twari turi mu myaka iheze siyo turi uyu munsi hariho ibintu bimaze guhinduka aha twavuga uyu munsi igisata cya laboratoire kirafise ubuserukizi mu bushikiranganje bwo mugara y'abantu no kwita direction de laboratoire de biologie médicale hanyuma tuhimbaje ndetse amalaboratoire menshi ariko aratera intambwe ava ku rugezo rumwe ajya ku rundi haba mu bijyanye n'ibikoresho n'ubumenyi ndetse n'abakozi kuko murabizi yuko abakozi batari bakeya ubushikiranganji buheruka gutanga kugira ngo baze gusahiriza abandi bakeya bari basanzwe bahari urumva tuwihimbaje hariho ibintu byinshi byo gushima naho ingorane zigihari naho dushima kutwigoro twinshi leta imaze gukora ku bijyanye na laboratoire zo mu Burundi mu twashyigije twavuze yuko hariho ibisata bimwe bimwe bitarashobora guteori intambwe kugira ngo bimere nk'uko byari byategekanijwe ko byogenda ibyo hanini twavuga nko kuba uyu munsi ibyo guhanahana amaishantiyo ibyuko amalaboratoire aba ku murongo umwe mu bitarezo national de laboratoire no kuvuga igihe ibidakunda ngaha tukaba tuza ati bije hariya habaho kuvugana hagati y'amalaboratoire mu gihugu ibyo ntibirashobora kujyaho neza kugira ngo bikore ndetse si ibyo gusa gukorana hagati y'abakora mu laboratoire y'abigenga prive n'abakora mu ya leta gukorana ko habaho aho bahurira aho bavuganira ibibazo bya laboratoire bahura navyo nibi navyo nyene ntabwo biratunganywa neza hariho ibibazo bijyanye n'ingene amalaboratoire agenda asuzumwa bimwe bita ama supervision navyo nyene n'ibibazo uyu munsi bigihari kuko nkuko twabishikirije mu minsi yahera twaravuze yuko kenshi usanga ibyo bitaro abajejwe kugenda kubiraba kugira ngo barabe laboratoire ingene ari karakora usanga kenshi badafise ubumenyi n'ubuhinga bwo gushobora kubitunganya ndetse ugasanga n'ibikoresho bakoresha ibyo no kwita amagide bakoresha cyangwa amauti kugira ngo basuzume usanga mu by'ukuri ubujya kozwemo adashobora kwerekana neza iterambere laboratoire kiragira ego ariko ibyo biruko mu narya kuva mu mwaka wa 2019 umushikiranganji yari yashyizeho igitabo cyerekana ingene amalaboratoire asuzumwa mu gihugu rero icyo gitabo ntikirigira kijya mu ngiro kugira ngo aze arasuzumwa hisunzwe icyo gitabo ko n'igitabo cyo cyari gikozwe ku buhinga gishobora kwerekana iterambere ry'iyo laboratoire bagiye kugendera aho yavuwe naho igeze mu by'ubuhinga mu by'ubumenyi bw'ababikora no mu bijyanye n'ibikoresho bakoresha nk'uko twama twabikoze uno mwaka mu guhimbaza uno munsi waduhariwe hano mu ntara ya Rumonge ku munsi w'ejo harabaye igikorwa cyo gupima abene gihugu ku buntu cyo gihe twako turapima indwara z'igisukari indwara za gute ndetse n'indwara z'umuvuduko w'amaraso w'umurindi w'amaraso bimwe bita hypertension arterielle rero twarashoboye kwakira abene gihugu batari bakeye bashika 321 kandi mu by'ukuri twarabakiriye turabakorera ibyo bipimo ku buntu ndetse turabaha n'inyishi mu mwanya muto ushoboka rero twarabonye ko ari kuba cyiza ko cyatumye abatari bake bashobora kumenya uko amagara yabo ahagaze abo twabona yuko ibipimo byabo biri hejuru y'aho byategezwa kuba twarabarungitse ku mavuriro kugira ngo babandanye bakurikiranwe na cyane cyane ko iyo umuntu yamaze kumenya uko ubuzima bwe buhagaze biba byoroshye ibikurikira yuko abandanya yitabwaho ndetse nawe nyine agenda ahindura ingendo y'ubuzima bwe kugira ngo ntibibandanye biba nabi gusumba go microfinance yitwa Grotebu Umwitsa ni microfinance yavuye mu banyamuryango ba Tebu n'icyumviro cyaje mu ishyirahamwe ryacu kuko na cyane cyane dukurikije ibyiyumviro bya leta n'iby'umukuru w'igihugu bijyanye no kugwiza akazi ndetse no kugera icyo dushoye ku isoko uyu munsi rero abakora mu gisata cyo kwa muganga abakora muri laboratoire nabo nyene barakeneye amafaranga barakeneye kwiteza imbere rero nakajyo twaciyemo kugira ngo tubahimirize kugira ngo nabo ubwabo bashobore kugerageza kuziganya hanyuma muri abo baziganije bashobore kuronkamwo ingurane hanyuma bashobore gukora imigambi kuko hambavuye kuba mu bitaro no kuvura ariko kandi turahamagarirwa nk'abandi benegihugu bose kugwiza umwimbo kugira ibindi bikorwa dukora bigwiza umwimbo rero ni muri iyo ntumbero kugira ngo natwe abakora mu bisata byo kwa muganga ntidusigare inyuma byo kugwiza umwimbo ndetse no gushiraho ibikorwa bitanga akazi akamunotera nuko mu by'ukuri ishyira hamwe abantu bamaze kujya hamwe nibwo butunzi bwa mbere tuba dufise rero ubwo butunzi dutegerezwa kubukoresha neza kugira ngo bushobore kunguka igihe rero umuntu umurongozi wari wese afise imbere yiwe abarongowe agomba kumenya neza yuko afise ubutunzi muri abo bantu abo bantu agomba kubakoresha kandi igihe bakoresheje neza barashobora gutanga inyungu rero sino babwira ngo bace bagira mu microfinance cyangwa bajye gukora ama projet naye ariko akamu kanje ni kamwe no gufata abo bantu no kubumviriza no kubakoresha kugira ngo bagwize umwimbo kuko birashoboka.